ikaze n'umunezero nangere ko gusubira kuguha jambo we mu mwanya wa hose ni yuze mbonesha kure ibagezaho amakuru agezwe ko kandi atohoje neza cyane aho bo baherereye rero micungara yose y'igihugu cyacu Burundi mu ntara zose zigize igihugu cyacu kiza cyane cyo Burundi ukaye 18 ndawukengurukiye cyane nkengurukiye cyane kandi abandi banywanyi bacu bari mu bihugu by'ibanyi habari mu Rwanda mu ntara zose zigize icyo gihugu cy'u Rwanda nyine uko ari enye ndetse n'umugwa mukuru wacyo nyine namwe ndabakengurukiye cyane kandi ingufu ndetse ni nahe mukomeza kudutera nibyo bigenda bituma dukora amakuru agezweho kandi atohoje n'ukuri turabashimira cyane abari mu ntara y'amajyepfo habari mu ntara y'iburasirazuba habari mu ntara y'iburengero bwaryo ndetse n'abari mu ntara y'amajyaruguru no mu mujyi wa Kigali mu murwa mukuru w'icyo gihugu nyine namwe ndabakengurukiye cyane mwese rero ntago nakwibagirwa abandi banywanyi bacu baherereye muri Repubulika ya Inkwa Rusange ya Kongo namwe muri shuti za kadasohoka namwe turabakengurukiye cyane kandi kwizera ko tugiye kubana muri aya makuru agezwe ko akakanya mumeze neza muri amahoro ntago rero nakwibagirwa abandi banywanyi bacu bishuti za kadasohoka bari hakurya y'amazi magari abari mu Buraya abari muri Amerika abari muri Australia abari muri Canada mwese ndabakengurukiye cyane ndetse mbanikaze mu makuru ari kuvugwa cyane cyane mu bisata bya politike igisata cy'umutekano igisata cy'agatika kazi na muntu igisata kindi myi ndetse n'ibindi niba rero kudukurikirana uyu munsi nyine ukaba utarakora sabone cyangwa subscribe navuga ko ariyo mpamvu inkuru yacu waba uyibona hashize umwanya tumaze kwishika ko kugira ngo rero ujye utubona inkuru ikirungikwa nyine kuri imbonesha kure yacu n'ugupyonda sabone cyangwa subscribe kandi biroshye cyane nuko cyo ndakuraho kazogera maze nawe ukaje mu bare w'abantu barenga 15,500 badukurikirana imisi yose buriko turongitse inkuru kuri imbonesha kure yacu nayo yanyu hose ni yuze mwabwiye inshuti zanyu nazo zikabikora zikama zifite amakuru abagezweho ana kuri haba mu gihugu cyacu cy'u Burundi ndetse n'ahandi ku isi ikaze rero amakuru tugiye kubagezaho haraza kuza kuba agizwe n'ingingo nkuru ikurikira aho umugwi wa Red Tabara wagize icyo uvuga cyane cyane usubiza iby'umushikiranganji yari yamenyesheje imbere y'itangazamakuru aho yari yagirije ko Red Tabara hariyo iri inyuma y'ibisasu bimaze iminsi biterwa bigahitana abantu benshi hano iwacu mu Burundi umugwi rero wa Red Tabara ubicishije ku muvugizi wawo ariwo Patrick Nahimana avugira igisata cya politike muri Red Tabara nawe hari itangazo aherutse gusohora aho yagize icyavuga kubijyanye n'ibyo yagirizwa na leta y'u Burundi muraza kuza kubyumva mu buryo bwido nido ibyo we yavuze uyu uvugira umugwi wa Red Tabara indi nkuru tuza kubabwira nuko Red Tabara na leta y'u Burundi byagirizanya ibitero bya grenade i Bujumbura niyo nkuru nayo tuza kubabwira aho hakomeje gutana amagambo hagati ya leta y'u Burundi ndetse na Red Tabara aho biri kwagirizanya ibitero bya grenade muri Bujumbura ndetse n'ahandi hamaze iminsi hatebwa ibitero bya grenade bigakomeretsa abantu benshi cyane ndetse abandi bakasiga ubuzima reka romba ikaze muri aya makuru umugwi urwanya ubutegetsi bw'u Burundi Red Tabara wamirira kure ibyagirijwe bya leta y'u Burundi biwegeka ko ibitero bya grenade zamijaguwe mu bice bitandukanye by'umurwa mukuru w'ubutunzi bw'ico gihugu i Bujumbura ku munsi wa gatanu mu itangazo umugwi Red Tabara wasohoye wagize uti mu kiganiro umushikiranganji bujejwe umutekano w'u Burundi bwakoranye ku munsi wa gatandatu n'abamenyeshamakuru umuvugizi w'ubwo ubushikiranganji Pierre Nkurikiye yegetse ibitero bya grenade ku mugwi wa Red Tabara kwihutisha kwegeka ibitero bigabwa mu Burundi ku mpande zitandukanye atamatohoza yimbitse arakorwa bitera kwibaza uruhara rwa leta y'u Burundi muri ibyo bitero itangazo ryashyizwe ko umukono na Patrick Nahimana avugira igisata cya politike muri Red Tabara ribandanya rigira riti Lady Tabara irahakanye yivuye inyuma uruhara muri ibyo bitero. Nta munsi warimwe uwo mugwi uzigera ubangamira inzira karengane z'abasivile. Muri iryo tangazo Ijwi ry'Amerika rifitiye kopi, Lady Tabara yongerako iti ubutegetsi bw'u Burundi bwari bukwiye kwitaho ibibazo bikomeye bihanze u Burundi aho kwitoza utunyoni mu gusamaza abantu. Buvuga ko buri mu matohoza y'amabi buzi neza ko bwakoze. Lady Tabara irahojeje imiryango y'abakozwe ko nibyo bitero. Lady Tabara igize ico ivuga mu gihe abatavuga rumwe na leta y'u Burundi bemeza ko ibitero by'uno wa gatanu ari inkina mico y'ubutegetsi bw'ico gihugu igamije gusamaza amakungu n'abanyagihugu kugira ikibazo bimaze iminsi bihanze u Burundi birimwo ubukene bw'igitoro buri ku rwego butari bwabe ko kuva u Burundi bwabaho. N'amajambo perezida w'u Burundi amaze iminsi ashikiriza akavugisha benshi ku mpande zitandukanye byibagiranwe ndetse n'abashimiye ifungwa rya Alain Guillaume Bunyoni yahoze iri mu bushikiranganji wa mbere w'u Burundi bifuza konsa igitutu ubutegetsi. Ijwi rya Amerika ntiryabashije kuronka uwemera kuvugira ku mugaragaro izi mpungenge zemejwe n'abatavuga rumwe n'abantu batandukanye bakurikirana hagufi politike y'u Burundi barimo abatavuga rumwe na leta nabegereye ubutegetsi. Ico bikoze ku mbuga ngurukana bumenyi ku munsi wa gatanu mu gatondo hari hiriwe ubutumwa bugabisha abanyagihugu bubasaba kwiyubara kuko umutekano ushobora guhungabana. Uruhande abanditse urwo butumwa bwo kugabisha imbere ko za grenade ziterwa ku wa gatanu begamiye. Ijwi rya Amerika ntiryashoboye kurumenya kuko rukoresha amazina rwihishwa arimwo nka yitwa Urutare. Hagataho u Burundi bwegetse kandi ibitero by'uno wa gatanu ku Rwanda naho ataco u Rwanda rwari rwabivuge ko kugeza igihe twategura iyi nkuru ishuro zitarinke ale mukuralinda icejera c'umuvugizi wa leta y'u Rwanda yumvikanye keshi avuga ko atakuri kuri mu bishikirizwa n'abategetsi b'u Burundi ku bitero byegekwa ku gihugu ciwe. Inkuru rero reka tuyikomereze nanone kuri matati ari kuba hagati ya leta y'igihugu cyacu cy'u Burundi ndetse na n'umugwi witwara gisirikare wa Lady Tabara. Lady Tabara na leta y'u Burundi byagirizanya ibitero bya grenade i Bujumbura. Umugwi urwanya ubutegetsi bw'u Burundi Lady Tabara wayamirije bwose wagiye wamiriza kure ibitero bimaze iminsi biterwa hirya nino. Amakuru rero yacu dore ko tuyakomereze kuri indi nkuru ya hejo yiriwe itwica bigacika kongurukana bumenyi aho imyaka 43 irarumanye Bob Marire afatwa nk'umwami w'umudiho warege ashengeye Bob none ninde. Robert Nesta Marire bita Bob Marire yavutse ku wa gatandatu Ruhuhuma umwaka w'1945. Se wiwe yari umuzungu akomoka mu Bwongereza mu gihe mama wiwe yari umwiraburakazi w'umunya Jamaica. Bob yakuriye mu bukene budasanzwe mu mageto ya Trichy Town aho yavuye amenyana na Bunny Wailer na Peter Tosh aho baciye bashinga umugwi The Wailers. Ubu bukene bumusugereje yaciye asanga mama wiwe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho yakora mu ishirahamwe rikora imiduga kugira arabe ko yoronka amahera n'amakeya. Yagiye gusubira kugaruka muri Jamaica igihe umwami w'abami Hare Selassie yagendera igihugu cya Jamaica. Icyo gihe yaciye aba umwe mu bashigikira akaranga mutima ka Marcus Garvey aca yinjira mu muhari w'aba Rastafari. Rastafari rikaba ryari rivuye mu izina rya Tafari Mekonnen rivuharira Selassie. Kuva ico gihe yaciye atangura kumenyekana mbere abarurangiranwa avuka mu gihugu bikenye. Mu gihe Afurika yari ikiri mu ntwaro zicinyiza haba abirabure nko muri Afurika y'Epfo, Bob Marley yabaye umwe mu bagwanira ubwigenge bwa Afurika n'abirabure. Mu mwaka w'1979 yasohoye indirimbo yakunzwe cyane yitwa Zimbabwe muri albumu So Survival. Iyo nayo ikaba yari ifise intumbero yo gushigikira abirabure ngo bikureko agahotoro. Iyo ndirimbo yahavuye iba nk'icivugo caba Robert Barodesi yepfo, aho mbere yahavuye aza kuyibaririmbira ku munsi ukurikira kwa Zimbabwe, umunsi wo kwikukira kwa Zimbabwe muri Stade Rufalo imbere y'isinzi ry'abakuru b'ibihugu ba Afurika hamwe n'abanyagihugu bayi subiramwo baranezerwa cyane ngo intore ntiziramba. Niko nawe byamugendekeye ku wa 11 urusama umwaka w'1981 yararyamiye ukuboko kw'abagabo asiga iragi rikomeye by'umudiho wa Reggae. Turabashimira rero ko mudahwema kutwereka ko mudukurikirana iminsi yose buri ko turungitse inkuru kuri imboneshakure yacu ari nayo yanyu hose ni yuze. Rero aya makuru yacu tubagejeje ko tubibutse ko yibanze umugwi wa Red Tabara witwara gisirikare utavuga rumwe na Leta y'u Burundi watangaje itangazo aho wagize icyo uvuga ku bijyanye n'ibitero bimaze iminsi biterwa mu mujyi w'ubucuruzi wa Bujumbura. Akaba rero biciye mu muvugizi wayo Patrick Nahimana bakaba babeshyuje yuko rwose nta ruhara na ruto bigeze bagira mu bitero bimaze iminsi biterwa. Andi makuru araza kubageraho masaha ari imbere. Ndabakengurukira mwakoze cyane.